that video you're about to watch, titled Namnarekele, is the remix of Namnarekele, the very one you know. Sit back and watch it. And you'll be blessed.
ni magi kosi e won jasuru gahwe
Onye gbacho sondu nuwa
nefe changi nefe kama
chimo
changi kama
ha nefe kama amaza wo
chi
nefe changi
ji abashama
changi kama
o chimo no munne nene
amaza wo chi nefe changi
o pere kwame ya
changi kama
ha
nefe kama amaza wo chi nefe changi
mana tonye
changi kama
chime
nefe kama amaza wo chi nefe changi
ozona
Chukwu ba puta ndi elu aju Chineke, mere anyị ebere ma nyere anyị aka n'ihi na anyị kwere na obi obo
obo onye nwai Jesus Christ onye bịara nwa we wufu abara anyị mehe mu na
biko biko buru nkodi nsogbu gị na Jesus ya ha chara m n'ụzọ ka m biri godi ndụ m otu ọ masịrị lele
yetu aka ọ dị n'ọtụtụ ndụ ndị mmadụ n'ụwa niile taa ma nwanne m tupu ị na-ebirisi ndụ gị etu ọ masịrị gị soro m gaa n'akwụkwọ nsọ matu isi iri abụọ na anọ bido na ama okwu nke iri atọ na isii wee kwụsị na nke iri anọ na anọ ị ga-ahụ ọ dịghị onye ma mgbe ọ ga-abịa dị ka onye ori ezi nwanne m chee echiche banyere ọnọdụ gị mgbe ọ ga-abịa
Ah!
Ana
have enjoy yourself with the musical video you have just watched. And if you do, thanks be to God. God Almighty, who made it possible, let's give Him the glory. I love you. Keep watching all my musical videos and you will be blessed. Bye-bye.